Hoi anō, Meneti, pō taro taro noa nei I muri I te taunga mai o ngā punua rarau he hiriwa ki te kāinga, ka tau mai te kapa tōkena pango I kānata, me tā rātou taitara a ao tuawhitu I enei tau ngahuru nei. Hei tā Te Okiwa McLean, a pērā rawa I ngā kōhine poi tarawhiti rara, ka re te nuinga e wāte ana ki te pāti, I te mea me hoki rātou ki wā rātou mahi o Iara.
Waihape mai ana ngā toa whakaihuaka o te ao poiuka.
Makes you proud when you come back to this sort of crowd, you know.
You dream about this little stuff when you're a kid, then everything comes through like this, it's just overwhelming.
Nō te ata nei tai atu ai ngā whānau me ngā hoa ki te whakatau I ngā tōkena pano ki te kāinga. I mana ai te toa ngā kia hitereiria I ngā whiringa toa nā te ringakaha o Evans, e ono ki te whā ngā tatau whakamutunga.
So happened the ball hit my bat in the right spot and went out the park, so...
Did you know as soon as you hit it?
Yeah. I knew straight away it was gone. It was awesome.
Te ahua nei he hua nui puta nō te hinganga kia kānata I te tau te kaumārima.
We talked about just building pressure and creating opportunities and the tide had turned from 2015, you know, and they had Canada still had a great team there this time.
This is like 4 years in the making for me, so yeah. A lot of hard work has gone into this and all the sacrifices that all the players have made, you know, it just means the world, eh?
E harai te mea he toanga anahe mo te uri o Porourangi a rā te kāpene a Nathan Nukunuku. I nā hoki I tākarotia e ia tōna whakamātautau kotahi rau.
We breed winning as a habit in the Black Sox and those little milestones and that, I guess you can look forward to the end of your career. I'm not quite there yet, but yeah, it's a special moment that I'm sure I'll look back on it when it's time to and see how many I've done and have a couple beers or beer for each one. It'll be a long night.
Engari monaia nei he hoki ki o rātau anō ao te aronga matua.
I'm a digger operator, so yeah, on the diggers down in Wellington. So
when are you back to work?
Next week now.
Ko te awhero nui o Poiuka Aotearoa mā tēnei taitara tuawhitu e pikiake ai ngā pūtea taunaki I tēnei tākaro. Ka mutu e tono ana hoki rātau kia tau mai te whakataetae ki Aotearoa nei, hei te tau 2011. Te Okiwa McLean, te Karere.